Bashiru Muhammadu, ya awalu Muhammadu, ya akhiru Muhammadu, Muhammadu zahiru, Muhammadu batinu, imamil mutakina Muhammadu, imamil mursalina Muhammadu, khairul qurril muhajjalina. Nabi tau chela kira nyomada kira tau chela.